Prestige Academy ke sekolo sa poraefete mo Rustenburg. Se simolotse go dira ka ngwaga wa 2009 mme ga ise se ikwadise le Lefapha la Thuto. Le gale botsamaisi jwa re ga gotle gore Lefapha le ba thuse.
2010, Angie Mosero came here. She's interviewed the school, she went through the school, she said she's satisfied, we must just apply the department, which we did do. We have been doing it since 2010, it's now 2022, we still have not heard nothing back from the department.
Lefapha la re letlile go tswela dikolo tseo di sa ikwadisang.
The private school is in a di tshwanetse di registeriwe ke Lefapha la Thuto. Sa bobedi, di private schools tsena di tshwanetse di accreditiwe ke umalusi gore di mo molaong. Jaanong di dintsi thata mo Rustenburg ga ke bua jaana, ga gona sepe se se ntshaletseng kwa morago kwa ntle ga go tla go tlo tswala di private schools tse tsotlhe tseo.
Mekgatlho ya barutabana ya amogetse letshwa go tswala dikolo tse di seng ka fa molaong ebile e ikuetse go Lefapha go oketsa palo ya dikolo.
Bontsi ba sebaka le barutabana ba e leng gore ba dira mo dikolong tse, ga e se barutabana ba e leng gore ba na le dikwalo tse di maleba.
The public school ga di kgotsa, they are overbearing, they are overcrowded, and therefore batsadi ba bangwe ba batla go bona bana ba bona ba sa pitlagana ka mo ditlaseng. A goromente e age dikolo.
Ke Tebogo Phakedi wa Dikgang tsa SABC mo Rustenburg.